was born ready.
Born fucking ready.
That's fucking rocket, right? You gotta sing. Sing with me, bro.
Don't look back into the sun. Now you know your time has come. Never come for you. Oh, I've read you live and change. Living strange, I don't know. Stays for me too. Oh,
I'll never forgive you, but you won't let me go.
Let me go. I will never forgive you, but you won't let you go.
Da 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 da